tutwane Kwa inabidi yaki ya mungu tutwane Neki hesabu nona ningo dinga evyo Neki hesabu nona ningo dinga evyo
Give it.